You know, minister, no minister, not Western minister.
Mohlompesi to sa parliament ya le shumele motso mong te forma pesela ya tloileng ka lebitso la pesi monga mokhondo. O thusitse maparamente le bapolitiki ha mmoho le ditsebi tseo a hlalosang di fosa segoa ka hore paramente ya Lesotho e jile lefa gago ya paramente ya Manyesemane West Minister ka moo ba e bontshang ka teng. Empa a re ha e nepahetse ke West Minister.
Peta hape hona moo ke la ka utlwa o sego paramenteng ya Manyesemane ke sa ona.
Mohao paramente ya Lesotho e hauweng ka teng e jile lefa paramentenyana ya Manyesemane ke ka ona ne birena la baeti mona dibeke tse bitse fetileng bo bitswang commonwealth parliamentary ward association CPA e le ore re jile lefa mokgwa ona wa Westminster not minister minster. You never know, minister, no minister, not Western minister. You are a German from Pays.